kishenyu mupashi wenu yawe muline palwani yawe inene filwa na walu palwane na bena na wantendwa chinjene chinjene umwe wanje mwali chinjishe yawe yawe na saulo echonde kabila kulimwe kunchinja imisango shandi ine Nyendele yandi yawe nimfilwa
Chinjeni efyo fwilyo kuwa Chinjeni efyo fwilyo kuwa
Panda, I was so lying away. In Jenny, if you feel okay.
Sachez-nous,
lelo ndisanga fende bifya ndisanga fene nduba nangirilene mushila yenu yabololoke umushabo lubembu umushabe nsuko na malwa nekabila kunaine kwikalililo na basalwa
Show.